Nigga, we go. I got a killing flow like a river flow. Ingane zangwela, I'm a champion. We going on a young bambezelo. Kwini yabaleka, mina ngiyamlalela. Ingane zangwela,
yeah, we having fun.
We having fun, so who's on our way? 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 We having fun, so who's on our way?
Eyo, inamba namba, kodwa mfuneleki, invisible, vela mbonakali, we can't get, vela ngitholakali, bayangeleza endlu kuli mina isiyayendlu, lala mzala, nesigubhu siyakhala, namba namba, show siyayiphatha, i-alphabet nakuyimethi ngiyabaxaka. Twana uzodlala ngolimo 24/7 bonke abalele ukhala nechito kwasasingalele sibheke ngamabili asinandaba noma kuthiwa sithola malini namajita singeza noma yini zu 7 isiphethe nabantwana buyasha kodwa ke kovuthayo uza lana kunika uvutho ndaba dlala dlala mamguqe ngamajolo shona phansi ushaya into sakhona shona phansi
We having fun, so who's on our way? 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 We having fun, so who's on our way?